Yeah, kama kwinto kuzane. Mkhulu Mahlebo, mkhulu Chawo, maqoqa hlangane ngayo kanti napha kanti kwabo. Sithethe ngamandla ke madoda amakhulu. Yabo sithethe ngento enje. Ngabe izintombi abaziyo ke yapa kwenziwani. Ba ukho wena kwezintombi ngeke wazi apa bakwenziwani. Thike masihambe. Bonisa amandla ke makhehle. Konke makhehle. Yabona apha. Enye ezinye indawo. Apha kwenziwa khona eminye imikhiba ejulile. Makhehle amakhulu. Sijike. Siyambe. Lapha kwenziwa ezinye izicebo ezijulile kakhulu kapha ngamakhehla amakhulu kule ndawo le bayazi ke madoda amakhulu kodwa ke apha kuze nanoba ngibani kuze abantu abafelweyo abantu abazolahla izimnyama abantu nje abazokwenza into nje ezi-serious ezinobomi obuvalekile ya yeah. Sithetha ngamandla ke wokusebenza. When you know, you know. Ulwazi lethu madoda alifani. Ukuntsokotha kwethu ekunyangeni akufani. Siyakhamisa sihlale singabanye. Sibe si-empty sivuthwa emlonyeni. Abanye bethu ke babe bethethela phezu kobabe sekube sondlalela into abayaziyo bayiphetheyo. Ngiyabonga kumkhulu Mahlebo. Guys, ndithe kuni mos ndinithembisile nathi ividiyo elandelayo. Ividiyo ezanifundisa ngoba kubaluleke kangakanani ukuxabisa amangcwaba ekhaya. Futhi wenza njani xa ufuna ukukhonektha nemimoya yasekhaya kwaba bantu abakula mangcwaba. Iyeza loo vidiyo leyo, niyilindele. Umaqorha ahlangene ngayo kanti nayo phakathi kwawunduguzi yamshaya kanti useshaya kuqala. Hawu madoda, ntombi yebulisi yamqoma ikhozati. Yeyi wena, yeyi, kho kulo manyala mna. Uyabulisa kumkhulu Mahlebo. Guys, ndiyanithanda kakhulu kuzo zonke endaweni kuzo. Ndinihloniphile, ndinixabisile. Ukunqaba kwam kunganothusi. Umkhulu wenu ubhizi kakhulu, kakhulu, kakhulu nali ixesha lika-YouTube, guys. Kodwa ke elo xesha nelo thutyana endawuthi ndilifumane, ndizawumane ndinikroba ngoba kaloku ndiyayazi into yokuba silusapho, siyifemeli. Kunabantu abakhekayo ngokuthetha kukamkhulu, kunabantu abaphumelelayo ngee-tips zikamkhulu, kunabantu abavusa ingqondo baphume ebumnyameni ngova iingcebiso zikamkhulu Mahlebo. Ndiyazi kudala nindifowunela, kudala nindibhalela, abanye bendi-imeyilela. Guys, umkhulu uzawuzama ngokwenako into yokuba abuye emane enivezela nje ama-tips enipha amavidiyo. Nangona ndizawuba manqaphanqapha ndingazuxhaphaka guys, umsebenzi wam mnintsi kakhulu kakhulu kakhulu. Ndiyabulela ke guys kakhulu, ndinithanda nonke kwindaweni kuzo, ndinithanda Thandi, ndinithanda kakhulu.